tiwega aikaraga wiki agatua matua kumobera moteithia niwe urakwa edurera
niwe
hejaga ngoro yakwa
nanie kukuoya
gutware kanitha ine
torathimwo
tuthi tugake mucie
Jevaga.